Or appointment committee, a whole omoko asetina ene nam so Emma Minister designate Emma Sanitation and Afi Water Resource Eye Honorable Cecilia Dapaiko kopie mu Emma ye etoto na no na ekoko wiase no na question kese ba ko e ba ye se oman yi mu eye yen gates ahodo na ye ya na ye biebie so nam so Emma efi ahodo no akoko hyem yampo nsuo to aye nam so Emma etumi eyiryen na oba e de na oba ya fa ho na honorable ejitum se eye no kre se sade no e koso na ohwe ahu se sade no atwam eye gata ye ebie so emam nam so ema ewura kwohyehyem ne de atwam kura ye tetet kwasem enti no oba obehwe ama akwan fofura ibetumi aye gata sa ibetumi akata so se de be ya efi enkonkohyehyem no obehwe atumi aye na atumi aboa na wo kire mu kura se omo ahyase kura eye bi nkakran kakra kokopie mu agbogbolohyi eye edwam ho a omo aye bi a omo hwe kwan a ibetumi afa so a ibetumi aboa afei so wasan akwa pro ewo aban akrachi mpan for more on crime, could be my any of my quadin come on. I'm almost so akasaka, see a pa afa, a year plastic waste, a year rubber, a total chin basa basa and so toa. Now, quack boa no, I'm a so a yiddy baby no. San Semininano, a year NMDC for no edia tuna, you mean to a Womo bɛhwɛ akwan fofra wo mbɛtumi afa so ayɛ gatesa ɛwɔ ɔman Ghana mu sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi akata so na ɛntumi ɛnyiri ɛma ɛfi ɛnkɔ kɔhyehyɛ mu.